Hilary, tuko nyuma yako.
Oh, chocolate ni mimi na wewe. Mbona anapeleka mbali hivyo? Distance iko tu sawa. Kama wewe.
Hilary! Hilary!